Khehlelezi Pharmacy eku shop 1B 401 Anthony Lembede Street eThekwini. Ikwenza ushisa umungu sisi, ikhiphe isichitho, iqinise amasosha omzimba, icacise amaphupho, bese iqede igciwane iCorona. Faka i-order yakho ngokushayela inombolo ethi 066 002 6633 noma ushayele ubhubesi ku 072 123 4976.